I want to teach you a song in Dholuo, which you should sing throughout the week. Are you ready?
Yes.
Are you ready?
Yes.
Ka ng'ato ok opangre, ok owuotho tir. Chonge otimo mbata, wiye dok chien. Onyoso wuoth ka punda, manyosore gi wuoth. Ka ok odewo pangruok majiwo ji matek. Adier waiye. Pangruok ojiwowa. Pangruok ojiwowa. Asante ni sana kwa kujiunga. Repeat, eh? Do you remember? Everybody remember? Can you sing it now? Shall we start? Okay, 1, 2, 3. Ka ng'ato ok opangre, ok owuotho tir. Chonge otimo mbata, wiye dok chien. Onyoso wuoth ka punda, manyosore gi wuoth. Ka ok odewo pangruok majiwo ji matek. Adier waiye, pangruok ojiwowa.